bed. I'm a bit on the order. The striker one day. Come so ratswara again. Hulukile aba leta strikela bayitholanga namanje. AmaZulu abadlala. Lalela kulenda nje ke. Ngayishayela le moto kodwa sisilikele. Mama ngidubula. Uthathe imali yami yonke uyishekise lapha. Nakana ke free checking isale.
Awuthuliwe yena.
Thathi checking unikezeke uNdlovu umtshela ukuthi basidubulile ke. Hayi sereke ngenkani lana. Laka ngenkani ke lana. Maye bayamiswa le moto vele ngiphuma ngishiya. Basa ibona laba ke. Laba xhosa egcwele. Etata esiqinisa igcwele, esiqinisa igcwele. Ixhosa etata uchuba le taxi is so fell up. Ubani obekhuluma nawe? Ubani othe kuyafakaza wena? Into ekhona lalela Dlovu, mangabe saphuma this is like it. Yaphuma ke basidubula ke manje phuma le moto phela. Phela ngiphuza imbiza zami ekuseni mina. Angidubuleki mina uyakaza ngithi. Uphele bemphethe. Bathi badubule ngibe ngila. Uze yajetsanga. Sa burame. Ngikomela kuyahlala la mina. Ngikomela kusala la renkeni. Awehlekela kule moto. Mohla kule moto yaphadana. Awehli nje ungena yaphuma, ngena yaphuma yini upayitile na.